Umuchu kweno. Now Gambia, I got biozo. Onye money aso webia. Campaign na. Onye gabu deputy governor Anambra from March 17. Senator Iman Sike. Anambra de anya. Etu iru na anya de Anambra. Ode aka etu aka Anambra kwesele ede. Asemi atunye ndi ozo vote. Mana obo ni ikwenye. Deka ayi nwakwe. Umuchu na Anambra. Kwesele ede more than 100 times better than etu ode tata. Oya batala ije ozo governor Anambra. Yaka ije.